I puta ngā kaitākoro o te kapa kahurangi I ki Maenganui te hapori I te rānei. Ki te āwhina I te tītaritanga o ngā perehana krihi me te me ngā mōkihi kai ki ngā whānau pohara o te rohe. Ko tētahi o rātou, ko Zarn Sullivan o Ngāti Kahungunu, I mauake ia I a Victor Waters. Hei tā te toki futupōro rā, e 21 noiho ngā tau, I rawe te tīmatanga o te tau nei. Engari te mutunga iho, I au katia ia I te papa futupōro me tōna rohe ūkai pō.
Kua mutu I a Zarn Sullivan, te tākaro futupōro nāio I tana tau tuatahi. I nāia nei, kua tahuri ia ki te tauawhi I te hunga whakarairai mō te kirihimete. Ko te whakakī I te pahi o tana kapa kahurangi ki ngā kōhā o te mihana o te whaitua, te mahi o tēnei uri, no Ngāti Kahununu.
So there's 10 locations here in Auckland and Tamaki and just having spots that we can pick up presents that, you know, we've found that our communities struggled this year, so we're here to help the mission, you know, complete their mission and help others have an exciting Christmas.
Nā te noho rāhui o Tamaki Makaurau, kaore anō a Zarn, kia kite I tōna whānau mō te wā roa. Nā whai anō, te hiahia kia hoki ia ki tōna ūkai pō ki Ahuriri.
I think more important thing is just trying to get home, but safely. So in the world of this pandemic, it's pretty hard to, you know, see your whānau back home in Hawke's Bay. So just got to play by the rules and hopefully get home soon.
Kā tahi te kirihi me te nui, mō te whānau Sullivan e haere ake nei. No te mea, ka whakaihu waka ko te kapa a Zarn I te whakataetae futupōro me ahi te reiria. Ka tahi katoa ko te kapa o tōna tuakana a Bailen I te taitara NPC o te motu. Ka whakawhiwhia hoki ki aia he kirimana mō te kapa hauā fiofio.
To see the brother take it out this year was awesome and so proud of him.
Are you looking forward to next year? He's moved to the Canes?
Yeah, I haven't really spoken to him yet, but he looks exciting for him ahead, so I think you'll do well down there.
Kamutu, hea hara te tai o te rākau kirihimete o te whānau Sullivan I tēnei tau. Victor Waters, Te Karere.